abantu bakatonda wena wali wano nadala abantu bafi abafai fast club one team one dream one team one team tubakulisa okutuka ku finals webale nyo webale ddala okukoleza omupiira omulungi njagala okukulisa obuyaleyawo this is our team okuluma